size apha kuba sizoqala sizojonga imeko abantu abahlala kuyo siyazi abantu balahlekelwe ngamakhaya wabo thina silisebe lokuzinziswa kuluntu sizise into esithi ZTRs temporary structures ezi-227 for la makhaya athe alahlekelwa izindlu zawo ezi zindlu zizawufakwa kumhlaba othemba sawunikwa ngumasipala kuba nangumhlaba esizawusebenzisela ukwakha izindlu. Now, ngokwezicwangciso zikarhulumente kunye nomasipala aba bantu baserhawutini bebehleli beza kokhelwa kule ndawo sifuna ubabeka kuyo. Sikhangela ke indlela ekhawulezileyo kwenzele kukwazi ukwakhiwa ezaa temporary structures abantu noko bakwazi ukuqokelela ubomi babo isimo sobomi babo sibuyele esiqhelweni. Now, ukuza kwethu apha kule nto ye-ID besihamba namagosa akwa-home affairs ukuze sizobadibanisa nezifamilies namakhaya alapha ukuze abantu bakwazi ukwenza ii-applications ze-ID ii-applications ze-birth certificate kuba ke injongo karhulumente yinto yoba ubomi mabukhawuleze bubuyele esiqhelweni. Ngokomthetho kuba iyi-disaster akumele uba ngaba ziyabhatalelwa kuba ayinguwe oyilahlileyo ilahlekwe kwi-disaster. Kuba zombini ezi informal settlement bezisehleli zisendleleni yokokwakhelwa zikwi-program ye-informal settlement upgrading bonke abantu abazi-beneficiaries babhalisiwe kusetyenziswe olo luhlu ke ukujonga into yoba ngaba kwikhaya ngalinye ngoobani bebehlala kwelo khaya. So sinayo yile nto sikwazi ukutsho confidently into yoba ngaba sithetha ngamakhaya ayi-227.
Okokuqala manditsho nje intoyoba sehlelwe intlekele engaqhelekanga apha iaffekthe le ntlekelo directly amakhaya apha ku-227 abo loo makhaya behlala kwi-informal settlement Silver Town naseRhawutini. Nayo into esenzileyo ke abo bantu sibamuvele to HJ where lonke uncedo elinokufunyanwa ngabantu bakwazi ukufumana khona. Sifuna ubulela futhi abantu abazise uncedo olukhawulezileyo kwezi families, NGOs, also business people and individuals ezizileyo to rescue the situation. Abo bantu bayi-227 into esiza kuyenza ke singumasipala sibambisene ne-district no-human settlement we-province zabamuvela kwindawo ekuthiwa yi-New Ratcliffe where bazofumana bazawubebekelwa ii-temporary structures but umntu uzawubebekelwa ii-temporary structure kwindawo azohlaliswa kuyo one-permanent basis. So we want to come up with a solution ezaba-permanent. It is so unfortunate sizifumane siinokugijima sikule meko. As municipality we work very hard with our communities and affected people in making sure that i-assistance efanele bayayifumana bayifumane.
Unobhala werutina uye wanditsalela umnxeba endibikela into yoba kukho esi sehlo esehlileyo apha aba ii-families ezingapha kuya ku-200 eziye za-displaced ngenxa yezi-floods. So immediately wathi uyacela into yoba sibone into yoba yintona into esingayisisayo. Ndiye ndaqokelela noobhizinis bonke baphanci ndababikela ngale nto baqokelelana bandinikeza ii-groceries, ii-toiletries kwakunye nengubo. Yonke le nto endizenayo apha namhlanje ixabisa i-70,000. Singoomilimili ngeerayisi, zii-sanitary towels, zii-toiletries nayo yonke loo nto kuqinisekisa into yoba abantu noko xa belapha funeka siqinisekise into yoba bayatya ukwenzela into yoba kukho abathatha iipilisi zabo kungabikho nzima into yoba abantu bathathe imedication yabo ngenxeni into babehlela because awukwazi uthatha imedication yakho ungakhange uqale ufumane into esiwa phantsi kwempu. So size ngelo khwelo likanobhala wethu kuba sibambisaneni sonke siqiniseke into yoba aba bantu noko ubomi babo abuhlukanga kakhulu kunalala ndawo abasuka kuyo. Xa siphuma apha noko sizawuphuma siyojonga indawo apho aba bantu bazakwakhelwa khona ii-temporary structures. So sifuna ukuqinisekisa into yoba ngokukhawuleza sibuyisela ubomi babantu kwisimo esiqhelekileyo ngendlela ebeqhele ukuphila ngayo kwenze ubomi babo bukwazi ukuqhubeka. Enkosi kakhulu oosomabhizinisi baphaya eDr. I.B. Xuma, ndinobudlelwane obuhle kakhulu nabo nangexesha leCOVID. Nangexesha leCOVID ndandibabizile. Unobhizinis emnye wayecontribute ngegrosari ye-7,000. So ndinobudlelwane obuhle xa kukho into ezikumila kunje nakumakhaya phaya engcono, noba kuthiwa kukho umntu ongenamntu wokuba makangcwatywe. Ifemeli le ihlelekile ngabantu abandisiphi umhlalo ngawonke amaxesha. So sinobudlelwane obuqinileyo obokuqinisekisa into yoba nabo kwelethu icala siyazibuza into yoba yintoni efuneka siyenzile kwenzela amashishini wabo akwazi ukukhula, ukwenzela uba xa sibakhweba sinezinto ezikumila kunje bakwazi ukuza kuthi bangahabi namikhinqi, sikwazi usebenza sibhekelele.